abaana ba Museveni teri yali asabye ku mulimu wantu wonna, ate era tebakisuubira kubanga bamanyi kitaabwe bw'avaawo be baddako.